bedla langawe dale uthing lalenjani maunge kwethu ze kwami musukla langami abazali sengibatshele ngawe
See.